dziwe online TV.
Takulandirani pa dziwe online TV.
Mwaswela bwanji kwina kuli konse kumene inu muli.
No, takubweretserani program ya Kandiverele. Kandiverele pachimu kudziwa mmene moto mmakhala kulankhula maganizo osiyana-siyana. Ndiyeno takhala ndikuwomba kuti mumve kuti kodi lero pa program imene ya Kandiverele anthuwa akambira nanji.
Verele. Dzina langa ndomwe ja Deus Syndrome. Tima kato kunguza, nghani zo sina siyana zo kudza mwe watu wa tsiku ndi tsiku. Kani nghani za malonda, nghani za ndale, nghani za mpira, nghani ya mmena zinu kukosi kuendela mziko muno, tima kato kuzunguza bano. Neo lino, sindiriso ndi kayae. Ndinao anzanga militani za nao kuzuguta. Kumabwa ni dadela, talantile bambo Victor Chipofia. Takula ndira ni programu ya tuwa liraga ni mverele.
Zo mambidas.
Amene wa, tizika tukala nao maprogramu atu. Kwa mbia lilo, mpaka na mtsogolomu. Iwa wa ndi social and political analyst. Hey, kada ulo ungu zanghani zokuza zandare kumaso zujiga jidiga zokuza na dimio yatu ya tsiku ndi tsiku. Tinaonso bambo Chawez Banda, tukwande ni bambo Chawez.
Da tokoza kombiri Deus.
Awa de tukwadzu wabu noromwe timakana ona zonse.
Ziko.
Mugone gaso sanga alado tsiku la leo.
Ndi ugondwa wabwena Victor hapa. Tizita kuzukuta na ilimozi nkani zimenezi.
Chabu ino, mosa funo Ryan Howie, pajitima gambo nena kute programu hii, poko osa pangono, kuma mfundo zojoloka. Nkani ya tuye amba, ni nkani okuza ndi zimene, one of the partners, mwalaya nsimene kula mwini ya ziko lino. Akala kula nkula. Sabata yata yu, olimekezeka mai Patricia Galiata, Secretary General, Ajibandi ya UTM. Ada kula mwini na uti, ya, ifedu chibandi jatu, chukungu yanga nina. Malonjeza anonsa. Amine tila alonjeza manifesto ya UTM. Amine ya still intact. Nghani zo kutza nanti kuja katatu. Muza ya katatu ntawi yatu. Nghani zo kutza nanti 1 million jobs. Tizari mbana nchito ntawi yatu. Ntawi yatu iza kwa. Mwambi zaka shamawa. Zika zujidiga. Nde anuada chita jenga uda. Kuti zimene zikutitanta uzoti jani. Zikutanta uzoti jani. Kuti pamene zafika hapa. Zafika po maka nilana tsopano kuti yai awauje ndamini yao kutsokorea achipofia. Muna zona bwanyi kani zimenezi?
Zo wambili Deus. Kani meneja. Tinaira ndila mjira zo siyana siyana. Kumano njira yai kuru yomwe ndina ya miika aso agariati. Muntu ina aliensaga lagwita. Ndikuvomereza kuti ndikulagwita. Ndi muntu anzero. Chifuwa agariati. Anabwera pambala mbanda kwa pepe saa Malawi.
Kutipepani, zimeta lonjeza.
Situ kukwanikita.
Situ kukwanikita.
Chintumeja ni chintumeja jikuru. Tiene ya kutaya mikire. Fodmuntu, wina aliesu zindi kita uduwa la kuita. Amenea kubwera pambala mbanda kuzanena. Kumano chaji wili no kumanena kutu, okay, ala kuita, ndi jani chumeja la kuika. Ndijifuwa jani malonjeza na mina ajawasa kukwanikita. Pamine Malawi, mina amakaponya vote. Amavote la Tonse Alliance.
Sama amavote la
MCP.
Sama amavote la UTM.
Amavote la Mkiriza. Andi zomwe malonjiza noma mawazi doa Malawi. Ntayi mene ijai. Mawazi doa kuti ifeoza kwenye chido remote. Andi ku even to say. Anana kuti azasi intakuti president. Azakala deputy president. Not even vice president.
Azakani
mpavu zake.
Osa mwaka jifiga head.
Osa mwaka figa head. Asa mwaka, it should not be amadiyan, delegated role. Kuti a president akajoga.
Ndeni weo, tukupata. Uzika tsegulezi na mwari.
Ya. Kabina uzungu wapirigeza a president ku airport akamaturuka kunja. That's not my promises omana hausa amala. So I think, tiambe nukumazi funsa ngadi dzigo. Kuna kuti china lakuika ndi chani. China lakuita ndi chani. Kuti zintu zimene zijazi. Zisa kwa nilisidwe. Andi kupita kujitsogolo. Tingabange bwanji. Kuti zintu zimene zijazi zikonzedwe. Chifuwa jo kuti Malawi kulonje zedu wadu anayamba kulonje zedu
wakarekale.
Kumano dizo chepa zomu ya Malawi akala kukwani litino kwa malonje za nao. We saw 2014, Peter Mutharika promised so much to Malawi.
I'll bring Singapore.
Yeah. 2019, so much promises. 2020, Tonse Alliance, anapanga malonje za mbili. Kumano ndichani chumu ichu kujitika pa ground, chuti Malawi ate kuona kuti zintu. Zikuenda. Moyo wanga watsiku ndi tsiku ukuenda bwino. Nkhani za chuma zikuenda bwino. Ndichani kabena timangu panga malonjezano aja kuti ngolowa mboma. Pena ndimazifunsa funsa mina kuti mwina this politician. Emi yao ndiyo ngolowa mboma. Koma zoti akachite mboma musabu dziwa kuti akapange kuchani.
Mwina chifukwa chake anthu amati andale ngonama.
They don't deliver. mm-hmm. tangible things because people are in a tiziona mm-hmm. kuti dziko likuenda
chabwino bambo chawezi malonje zano amene aja atonza alias fertilizer wo cheaper 4500 ma passport wo cheaper 18000 na 14000 adali wotheka malonje zano amene aja
tilipo watatu pano waiya mbabwino Victor komaso Deus wafusa fuso labwino kwambiri choyambirira tonse tikudziwa wapeleka background akale ati adali kuzomba kumene amapepesa kuti ayiti kupepeseni komaso amavomera kunena kuti zambiri zimene zikulephereka kuchitika pano ndi zili mu manifesto yao ya UTM pamene amapita kungwirizana watonseko koma Victor wanena bwino unena kuti ayi andu sama votera UTM sama votera MCP sama votera PP ngati individual parties kapena kuti zipani pazoka pazoka amavotera onse limodzi ngati gulu tikumbukire akamati tonse Deus tidacheza apo pano siku lina kuti iwo aja akamati tonse amanena kuti tonse will not be a campaign mantra but it would be a governing philosophy kuranda uza kuti muchiri chonse chimene iwo wadzichita adziendera limodzi nao paka lipano kuyamba kumatuluka unena kuti ayi tikupepeseni kapena kuti izinzathu tikudziwa kachitidwe kake ndi feyo ndimaona ngati kuti bwato lafuna kulidumphira tidi pakati pachani panyanja
koma zala rena vice president
exactly chidwi changa cha chidwi changa cha chikulu Deus ndifuna ndichipereke ku reality ya chuma cha dziko lino ndi malonjezo amene andale amapereka ndiyambe motere choyambirira kudakambidwa 1 million jobs ineyo ine mu 2020 mwina maona ka clip kena kamaenda social media pakachitika zina zake achilima kunena kuti chomwe ndikufuna ine achakwera azalemekeze zomwe takwirizana zimenezo zomwe ndikufuna ine ngati sazalemekeza zimenezo recipe for disaster achilima da interview manager ndida achita ndine kunyumba kwa achilima ku area ndiyesa 43 ngati sakulakwitsa kumene ndakapita kumene kucha kwapanga interview manager so chimene ufuna unena chonena kuti mutaipeza interview manager ikuionera inapangidwa 1 hour 7 minutes ndi kugwira chito kunoko mibawa program interview manager idapanga cater for everything that you would want to know that is why chida chicho sechikachitika mudziko munomo zimada yakula achilima zimezi machitika anthu amatulusa kanusu kali kose chifanya kuti I was very futuristic that particular time I took care of all the possible events that would take place that is why muzaona kuti chikachitika chida chake anthu amadula pakuti kuponya so it sounds as if it is current but interview manager ndaichita mu 2020 so ukawapanga interview you should bring things in a holistic approach or manner kuti upange cater for zinthu zambiri ndine ufuna ndiyankhe unena kuti ndidafunsa pofunso nkhani yokuza 1 million jobs mu interview yomweyo ndidafunsa achilima mukunena kuti 1 million jobs izatheka imene mukunena lero kuti sikutheka ndi adandiyankha kuti izatheka kachidwe kake ndikwatani ndikwaziwa ndiye ndikumbukira chingerezi imene ndanena ndena kuti what a simplistic way of trying to answer an overcomplicated matter you are oversimplifying an issue because creation of jobs ndiyo vuta komanda ndiyankha kuti ainaje kachidwe kakwatani akwaziwa so izo sitinena
zafereleza ngati ayi ukazitenga ndalama
exactly so what I want to say is vuto lomwe lilipo ndilonena kuti mwina malonjezano timangochita kachidwe kake tisakutani tisakudziwa china chimene ufuna kunena chiona kuti pa 1 million jobs anthu ena amakamba kuti fine kuti tilembe anthu chilo 1 million ndiko ovuta bwanji we should start with the small number that is already employed tiyambe kale ndi amene ali pa ntchitowa tiziyapasa living wage not minimum wage for what kuno Malawi we discuss a lot concerning minimum wage inu mukuzwa imene ndikunena ndi mmapanga zaleba kwanu za communication zili zaleba zicha tizipanga discuss living wage not minimum wage musa tizazi kamba bwino zimezo tsikulira so tikakonza living wage ndiye kuti amene ali kale pa ntchito ochepawa ambition yathu isakhale ku 1 million ku 1 million ndiyo chiluka kwambiri fake kuti ifuna kuti ikwaniritse koma tikonze amene ali kale pa ntchitowa tiapase living wage tikapasa living wage they will have surplus that surplus they will save from the savings they will start their own enterprises my businesses atukuka amba kulemba zao chani amba kulemba zao chini
ngakhale makumumuso mwina atha akwanitsa kulemba
zikuveka zipindi kulandauza ndeni wafuna ndimalize unena kuti ndangokamba ako kuyankha fuso limodzi la kumbali ya 1 million jobs ngati lojezo lichachiwiri wafuna ndikambe tiyenti yangane malonjezo ose amene akaliata amavomera muzaona kuti pafupi fupi lonjezo lina lili lose there is money attached against
mudantozo lojezo lose lufunika ndalama
lojezo lose mu manifesto imena mayivomera akaliati ikudandauza kuti patuluke ndalama ndet friend yambe kubentula kapena kuti kusaka tulo chimene kudandauza mukati muyanganisise duty free week imene amadapereka ija mukangoti week ya duntu ikhale duty free mwalira ndaboma ndalama ndekuti songo ayimarai satani satolera kwa week ya duntu koma ndalama zomwezo boma lifuna kuti litolere likagule mankhwala kuchipatala likalipira phuzisi lilipira polisi lipange milatu likudalira jute yomweyo ndiye mukuti jute free week ziteka ndifake maona kuti malonjezo ngatamene akuvuta they were not realistic tetipita issue yokuza ma passport 14,000 panopa passport ilipa inalipa 90 aifikisa pa 50 now choserani 50 muchose ku 14,000 muona kuti pakusala kandi 36,000 ndiye kuti ngati mukuti tichose pa 50,000 ifike pa 14 ndiye kuti boma you have to subsidize 36,000 malira tasoboma
cha kuchoka pa 90
Yes.
Tujoka pa 90. Leta kajotsa 14,000 ku 90,000.
Isala jani. 60 jabu.
It's a lot of money.
Isala 60 jabu. Mukulira ndaboma ndalama zosezo. Ndalamazo zichokera kuti mene mukalonjeza mumati ndalamazo zichoka kuti. Tiye tikambe nkhani yacha. Uya nga Victor. Tiye tikambe nkhani yachitatu. Nkhani yachitatu ya free water connection, free electricity connection. Minimum yo kupanga connect nyumba yako kumagesi. ISP mama amafuna umabereka 90 jabu 1,000. Because in total it is a public service utility company. So boma liwa panga subsidize about 504,000. Inyo mango bereka ko 90 chaku 1,000. Ndiye mukuti 90 pa 500 chaku tija munthu so saike ko so 90,000 tija. Free electricity connection. Zose zikale za ulere. Mukulira ndaso boma 90 chaku 1,000 tija. Likupa sane kale ku 500 chaku 1,000. Ziteka chimodzi mosi tikapita ku madzi kuti. So tikambe nkhani nayo kuza mina make charge follow ndi ma 15,000 anga dazibereka kwa nkhalamba. Nkhalamba pa mwezi zitandia 15,000 kwa. Ndalama zake zichokera kuti tikambe nkhani yo kuza ma mega farms ma mega farms itingo itenga mega farm titenge irovo irovo ngati kuti modelo ya mega farm modelo ya irovo ngati mega farm imene ja is a 60 billion investment a 60 billion investment ndi akadi zikala in all 28 districts banga ni 28 times 60 billion as a modelo ya mega farm manager ila zikala pompo nyumba yake ikale pompo factory yopanga multiply maseeds mbeu zinyama pomwepo ma tractor ma factory chili yose that's the model of mega farm ndili nacho management yocho model yao zimene afuna kuchita in 28 districts ziteka that's why I'm saying kuti malonjezo aja we are too ambitious and unrealistic and not consistent with the current economic conditions
before you ask your question and I would like to put this on record I think out of all governments Malawi has had the Tonse Alliance has been the most disappointing and the reason
mwina chijewa
boma lomwe la kala lokumudwitsa kwambiri ndi mmene Tonse Alliance yayendetsera zinthu ndanirenaji zimenezi a Malawi inde anatopa ndi mmene boma la DPP limeendetsera dziko and tinazoona zimene zizi kudzera muzionetsero zomwe zinachitika
ma demonstrations
2019 2020 ni manena ndazo yes zisankwa a quarter nadza sizinaende bwino komano I always say kuti chikhala kuti DPP inaendetsa bwino boma between 2014 and 2015 za nepotism kunalibe za corruption kunalibe zosezi kunalibe I don't think kuti Malawi akanabanga zone tsiru mena anabangira 2019 20 and not yet funa doni zina now Tonse Alliance anabwera ni malonjezano mana bwera nawo Now these guys were being over ambitious chifacho kuti mabanga ride on the desperation of Malawians
nchakina nena kuti anthu analika gas
ali kuti tilibe
kulowela
so anango nayo kuti tufuna tasatire awa tifuna awa tufuna tachotsa and that's a problem yoti tukupita ku sanko next year 2025 we need to be careful a Malawi ntaya zambiri we want to vote out We don't vote in. We don't do our joke. Bola na joke. I remember that I made a bola DPP na joke.
Bola DPP ya
kita. Bola ni sasabwe niswa. Kuti komando nde chalo watu ndi jani. You understand? So, Tonse Alliance, that's what I'm saying. Dubu maluku mudu sa mbiji fwada anabanga over promise. And they have under delivered. And you cannot blame it on Chagwera. You cannot just blame it on Chirimandi Onse. Ndi Onse.
Chabwino. Yai, ngati mungu ndipeza kumene, programu yake ndi meneyi, kanimverere, tikaro bwera bosanyero apa parizo no yai ife sizuri kudza jifanya na kuri ari batsogonda uje kabira bezo yai marinjo sana meme wadajoka kwa uje ndifake zuganiga tugwirizana unene kuti anthu awenda limodzi
kwa ine kuyankhula ngati mmalawi ngati ayamba ku kanga na Jones kuli bwero ndekuti amalawi tisankhesu tisankhe anthu ena because awo ndio akanika chifazo zomana tononjeza zija saukwaniritsa kwa zana nayo tasagwira ntchito limodzi and that was one of the biggest promises ana nakuti president ndi vice president azagwira ntchito limodzi so wina akamabwera naona kuti ifeyo sizikuti khuza then mukauza malawi chani what are you communicating kwa malawi ndi talipera
chabu chawezi ministeri mpana khala kuna munthu wake akulamulira ndena ake among the partners mina partner mods zinakata kukhala zosintha zosiya nakwe
kadi yaikulu mina mwasanga sanga ndikozonena kuti Victor wangu lachiwa chokuti mina boma la tonseri ndilo khumudwitsa chifukwa yoti sidi akwanitse kuchita zinthu zomwe lida lonjeza nkhani kuyambira pokuti akali ata maika amba kuti yayi ngati tali zalephereka chifukwa yokuti wapakali ya la satan cyberbelu watu yakadakhala patsogoloba bwina zikadatheka olo tikabuya 2025 zidzatheka chifukwa amanena kuti yayi zodya katatu timanena ndife a UTM zama passport timanena ndife so you see kuti IMCP akozonera kuti awa malonjeza no sanali athu koma ife tikozonera kuti yayi simungazi tulusemo chifukwa chokuti muda aphatikizana popita ku kampeni kuja kuma auza anthu kuti yayi tizapanga zakuti tizapanga zakuti panopa zayamba kufuta koma chomwe nimafonena ine chonena kuti chiyembekezo ine mukandifusa personally ndikuza nikuti chiyembekezo chilipo mukakhala ndipo boma limene inde anthu kudya kukumavuta mitengo ya zinthu yakwera fuso limene munafusa kuti mina akadakhalapo ena ai Deusi kasukulu kochepa kamene tachita kazachuma kakuti uza kuti olaka dakhalapo nzungu olaka dakhalapo kayandani zimene zosizikalatheka ine ndidamva achilima achilima anachita economics ndidamva achilima tsiku lina akunena kuti ife ndagwirizana ndacha kwera kuti ulendo winawo president ndizakhale ndine kuimira tose mwina ngati pakadakhala zokambirana kuti mina 5 years iyo yamba isida ende bwino kudali covid kudali masaikloni kudali kolera wasokoneza zinthu kuti zichite tikadachita chokhala pasi kukambirana kunena kuti 5 years yamba imukudziwa achilima sida ende bwino bwanji mundirole ndi meso kacha kachiwiri that is an objective mind Dr. Chilima aja in his economic thinking knows kuti zaka 5 izizi zinthu sizinaende bwino kumbali ya sanamira za chuma chimodzi modzi ndamva bambo Joseph Mwanamveka bambo Joseph Mwanamveka is an economist mukumbukira inu akhalapo ndithu nduna ya za chuma he has been secretary to the treasury he has been CEO wa Malawi Savings Bank adachita kunena kuti kodi inu atonse alliance mukunena kuti budget ya chaka chino you have premised it on these three assumptions the economy will grow by 4.7% on what basis tikayangana ma effects a covid ma effects a nkhondo ya ku Ukraine ma effects a cholera ma effects a cyclone chimene ndikubweresera context iyi ndione nakuti
but you know Jarvis
before you come in ndibafana malisi
just interesting
chimene ndikubweresera context ya economic conditions abwana munthu amene akumvetsetsa mene chuma chimaendera akuyenera kuzindikira kuti ma conditions amene achita prevail from 2020 kufika tsiku la lerolo olaka nakhala nzungu olaka nakhala ndani munthu amene palibe chosiyana chimene chikanachita mwinaso zinthu zikanakhala worse than what it is today
I disagree
that's okay
I disagree because you see in 2008 there was a global recession dziko lonse lapansi chuma sichimaenda bwino
yes
koma Malawi it was a star performer GDP of Malawi grew because then the late president Bingu Mutharika may so rest in peace he knew what to do as an economist so mtsogoleri samapanga blame on ma situations noma kuchitika around kona kuti ayikuchitika zakuti nchake ndikukanika kwa perform then that is a problem because a leader actually in my little politics that I learned a statesman mtogoleri wa nzeru amaoneka zinthu zikamavuta so actually covid nkhondo ya ku Ukraine all those things if the current administration that was the time to perform.
Okay.
Just like Bingu performed.
Give me one minute. Ndiyanke Jonchi. Ugunde kundi ya kwanga. Mu 2008, awamba za global recession. Bingu wa mati, awudi chuma, chichengene zina mati global recession, Bingu would call it the global economic meltdown. Big amati akuti chuma cha ziko chikusungunuka. Akabachita joke. Amati akuti global economic meltdown. Chuma cha ziko chikusungunuka. Chimene china chidisa global meltdown. Ndawi mene ijai. Amene adali chancellor. Kapena kuti finance minister wa Federal Reserve ya ku America. Adali nichula zina. Chimene china yambisa global meltdown. Ndimene machina kuti indiscipline lending. Mabanki amabwere kesa osa yangana kolatero. Kuni awali kutengela kwa uza kwenza ndalama. So when you see chimene china bagisa global meltdown. This mene sajitisa kufuta kwa chuma tiku lalero. Nizo siyana. Muga yangana chumeche.
Kusiyana kwa kusina
pa. Hali mene cha. Let me tell you. Kunari kwa Amerika kunari mabanki na maichuwa kudi Lehman Brothers. The Lehman Brothers amazipaka consider kudi they were too big to fail. Amazipaka kudi fail. Mene tiliri fail ni fejinjo ofu. Ku financial sector ife sitting adan. Sitting afwe. So muga nina financial meltdown ya 2008. Kuifa nizira ni the four C's phenomenon. COVID. Climate crisis. When you talk about the crisis in Eastern Europe, when you talk about COVID-19 and the cost of energy and fertilizers, sizi kufanana. Look at the cyclones. They are more domesticated. The agriculture infrastructure is washed away. COVID-19, you can't compare global financial crisis year 2008 to what is happening today here.
Program yake nimeni kandi mvelele pokoso lochepa kumankhani zambiri kusakatula apezana katswiri kusakatula bulubwino nkhani zosenesera koma ndimaona ngati mwina pamene adakhalitsapo ndimaona ngati mwina makati sunthe kusunda kwake nkhani yake ndi ina yachiwiri imene yukhudzala ndi ndalama zokwana pafupi 140 billion kudzera mundondomeko ya fiscal governance program imene boma la Malawi lalandira kuchokera ku banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank. Zikumakanda thousand euro nse isi za jibofisha. Ndalama tumala ndira. Fwa boma lacha kwela litu nde kunena zona. Lukanga la jita jisomu la jita mwai. Fwa wapeleka drama, wapeleka drama, wapeleka drama. Nkantawa kwa jepa kameneka. Izu don thousand jani kuziko la atu la
mwai. Bali buku analemba Professor Dambisa Moyo. It's called Dead Aid. Anafoto kwa sabi nabuyi nongkani mene. There's no African country. Yo mena tukuka. Chifayo di ulandira drama. Kujokera kunja. Actually tigamba tukona ma billions ama US dollars umakala kubwira ku Africa kunoko kujoka 1964 or 1958 when the first African country attained independence paka napa. Assessment inali yoti drama zimene zilizi Africa should have been richer than the Europe. Now tukulandira what now she argues in that book and I ndimagwezana nazo ndizokuti drama zimene zinde zimabwera komano zume zapangesa drama zimene zizi they are fueled, it has fueled corruption. Chifani zimakanga drama za olele asogole atu akazilandira drama zija. Instead of drama zija kupita kuma projects omwezene akagwira nchitu zimakanga kuti ndi drama za olele anthu ajama funa omazigwisa nchitu baoka. That's why Malawi a local Malawi utewe kuti amava kwa nandira 100 billion kumano wakono panda chakuja akupita kuchipatara kulibe mankwara mwana wake ku school akaphunzira basi pa ntengo. So drama zimene zikupita kuti kuzikunthandiza ndani. And if you look at the way that money is spent, somebody said kuti you say Malawi we are poor. Look at the vehicles your president is driving. Expensive vehicle. Ungona convoy okay. Actually one of my professors was said to me, mukamona convoy ya president, don't count the number of cars. Count how much money each car. Mimi ndio full tank. Allowance ya president, allowance ya magari. Is that where the 128 billion is going to be good? Look at the budget, the past budget, recent budget. Kuna bita 1 billion yote zika chechera kapinga ku state house. Are you serious? 1 billion yote chechera kapinga. Are you serious? And another 1 billion kuta angu gula magari mura. So, ine, I'm never excited. Nikamava uru kwa boya ndrama zimene zozo. Because we know how these politicians are going to spend that money.
Ajawezi, boya ndrama za kani nkani. Antu, akwa titramita.
Masa ada kwa tini abisa choya mbilira naronje za kuni nchula mkula mene na kumbugira timu ya nkani mene ya uche na kumbugira amene anali governor wa, wa Federal Reserve ya America 2008 anali bambo Ben Bernanke. So bambo Ben Bernanke ana kazigita imena maichula maichula kuti quantitative easing QE, amechula kuti quantitative easing. So quantitative easing, the analogy or the metaphor, metaphor ya quantitative easing, amechula kuti the helicopter Benny. Agati helicopter Benny, from his name Ben Bernanke, amaranda uzakuti, it's like helicopter izingo uruga, then azingo kwesa ndalama. That's what quantitative easing means. Uranda uzakuti, mujuluki isa ndalama mu segregation. Money supply should grow. To solve or to prop up the economy. Neno Ben Bernanke, to prop up the economy, the instrument which they use in economics, in the monetary authorities, amachula kuti you cut interest rates. Must see something. And wakabereke kubanki, 1%. Chongola zanja, mtu mbereke ndrama, angobereke 1%, 2%. What will happen? Credit is cheap to secure, and wabido banka kati ngajani. Ngongole zambi. As a result, ngongole ziaziba ngesahuli musegregation drama zikare zojuruga, chasing too few goods, for inflation idani, ikuwele. Kumalaya kuno, we are a net importer, tizipanga import inflation, ikulisa jani, ikulisa zim. So, zindungati zizi, zome tizika mbirana panopa, with level-headedness, tizimfana kutikodi chimentu une nandijani. I'll get back to the issue ya
drama. Just in 1 minute.
World Bank, yadipasa 140 billion malaya kwacha, kudzera mene ya wichula, cholinga chake ndiyofuna kuti tandizire kuti achite public investment komanso achite issues ya accountability alimbikitse public finance management so akati public finance management chimene akufuna kuchita
manage
yes aonesese kuti the systems are compact the processes if imisija ikale bwino komanso afuna alimbikitse transparency komanso accountability mu state owned enterprises ndicho linga chokuti anthu azionesese ndalama zicha akugwisa ntchito bwino chachikulu pa ndalama zimene zingakhale victor kudandaula Chachikulu is the indication that the international community has got trust mudziko la Malawi. That's the biggest win that we have got. Whether we like it or not, we still have got a huge need. Tili ndikufuna kwa kukulu kuti enaji atigwirebe mkono. Chifacho kuti tima adalira beambiri kuti atitandizire ma foreign reserves atu ama enela kuti titandizidwe ndi anthu enaki. So chachikulu sindalamayo komano credibility komaso trust imene yabwerera mu international
community.
No, chawezi wayankula bwino. It shows good there is international trust because yes. IMF ndio mwe mabanga
exactly
the global surveillance
sure.
To make sure the country is okay. Koma ngati dziko tikamaganiza be kuti tikufuna be kuti anthu azitigwira mkono then we are moving, we are retrogressing. I think you know I believe in what Bingwa Mtariga was saying. Zero deficit budget. If we could go to do that, kuti tikhale ndi self-sustained economy. I think would be a better
next thing. Time to Zambia.
Exactly. Pano masitete.
Program yake dimene ika ndiverere kusaka tulwa nkhani zosene siyana ndamva ndi tunkani zosene siyana umaso mene anthu amene ali kutsogola kuno azizakatulira bwino bwino tithokoze kwambiri bambo Victor Chipofya kumaso thokoze kwambiri Chawezi Banda
menemo ndimene akambira lero program imene ya kandiverere mufotokozidwa moto mmene muzinthu zambiri mbiri program imene ioneka ntitu kuti ndiokhazola ndiofotokoza basi zichitike ndino ino adziwe Online TV amene mmatipanga follow tapanga comment kupanga like komanso kupanga share post imene pano padziwe Online TV.